Umbuzo wethu ke ngoku apha kufuneka sifumane indlela ibhokisi ezikhula ngayo kwizigaba ezahlukileyo kumzekelo wethu. Makhe sijonge ke ngoku kuba kwisigaba sethu sokuqala sinantoni na. Kwisigaba sethu sokuqala sinebhokisi enye. Masizobe ke apho siza kuzibhala khona ezi zigaba zethu kunye neebhokisi zazo. Kwisigaba sokuqala sinebhokisi enye. Kwisigaba sesibini sinebhokisi ezongezelekileyo. Kodwa ke masizobe into apho sothi siyibhale khona le nto yonke icace. Ngasekhohlo sibhale izigaba zethu, ngasekunene sibhale inani leebhokisi zethu. Kwisigaba sethu sokuqala ke sithe sinebhokisi enye. Saze kwibhokisi kwisigaba sethu sesibini saneebhokisi ezongezelelweyo ezine. Sizongeze kwileya inye ibikade ikhona sitsho sibe neebhokisi ezintlanu. Kwisigaba sethu sesithathu kongezwe ibhokisi ezimbini, kongezwe ibhokisi ezine zaphindwa kabini. Loo nto ithethe ukuba kongezwe ibhokisi zasibhozo saze sayidibanisa kulaa bhokisi inye besinayo, isinike ukuba ngaba kwesi isigaba sinebhokisi ezisithoba. Kwesesine ke isigaba sinebhokisi ezine eziphindaphindwe kathathu ezongeziweyo. Into ethetha ukuba into eyenzeka kwisigaba sethu sesine iyafana noko yenzeke kwisigaba sethu sesithathu kwaze kongeza ezinye iibhokisi ezine. Isinikelo nokuba sineebhokisi ezilishumi elinesithathu. Makhe sibone ke ngoku ukuba singakwazi na ukwakha iqhinga esinokuthi sisombulule ngalo. Into esinokuyenza ke apha singathi sithiye izigaba zethu ngo-X. Siye phaya kwibhokisi zethu sijonge kwizigaba sokuqala. U-X wethu ungu-1, loo nto ithetha ukuba sinebhokisi enye. Xa ngaba u-X wethu engu-2, sineebhokisi ezongezelelweyo ezine ezenza ipakethi. Sitsho sithi xa u-X engu-2 sineebhokisi, sinepakethi enye. Xa ngaba u-X wethu engu-3 sineepakethi ezimbini. Sibuyele phaya ekuqaleni. Phaya ekuqaleni asinayo ipakethi. Kodwa phaya xa ngaba u-X wethu engu-4 sineepakethi ezintathu. Umbuzo ke ngoku ngokuba ingaba luthini na utshintsho lwezibhokisi? Singalubhala njani na ukuze sibone kwisigaba ngasinye? Xa sijonga ke inani leebhokisi zethu kuzo zonke izigaba zisoloko sinebhokisi enye kudityaniswe ipakethi enebhokisi ezine kwisigaba ngasinye. Kwesi sigaba sethu sokuqala ke asinayo ipakethi, kwesesibini sinepakethi enye, kwesesithathu sibe neepakethi ezimbini, kwesesine sibe neepakethi ezintathu. Sijonge ke iipakethi zeebhokisi zethu zisoloko zilingana nenani elingaphantsi kuka-X. Umzekelo, xa u-X wethu engu-2 sinepakethi enye, xa u-X wethu engu-3 sinepakethi ezimbini. Loo nto ithetha ukuba singayibhala ngokuba ngu-X minus 1 kuzo zonke izigaba zethu. Iqinga lethu ke ngoku lelokuba olukhulu siza kuthi sino-1 wala bhokisi yokuqala siyidibanise nokhulu elingu-X minus 1. Sitsho ukhulu lwethu siluphindaphinde ngeza zigaba zethu zine sibe sikwazile ke ngoku ukwakha iqhinga lethu eliza kuthi lisincedise sifumane impendulo yethu esiyifumanayo yokuba ngaba sino-1 omele laa bhokisi besiqale ngayo siyidibanise no-X minus 1 omele ukhulu lwebhokisi, siphinde siyidibanise nofo omele izigaba zethu zizonke. Masilusombulule ke ngoku iqhinga lethu ukuze sikwazi ukufumana impendulo yethu esiyifunayo. Xa silisombulula ke ngoku iqhinga lethu, kuzawufuneka sisuse ezazibiyeli sitsho sibe no-1 simdibanise no-x esimphindaphinde ngo-4, loo nto esinike u-4x, siphinde siphindaphinde u-1 ngo-4, loo nto esinike u-4. Sitsho sishiyeke nento yokuba ngoba sino-1 esimdibanise no-4x, siphinde sithabathe u-4. Xa sidibanisa ke la-1 kunye nala-4 u-negative, siza kushiyeka no-3. Itsho into yethu ishiyeke nokuba sino-4x minus 3. Loo nto isixela ukuba umzekelo kwisigaba samashumi amahlanu siza kuphindaphinda u-50 ngo-4 ibe ngu-200, sidibanise u-3 sibe neebhokisi eziyi-203. Enye indlela ke esinokuyenza ngayo kukuthi kwixa ngalinye usongeza ibhokisi ezine ufumane isilopho onokuthi uzobe ngaso umgca obonakalisa ukhulo. Ingathanda ukuba nzima ke le nto, kodwa ke xa sucingisisa ngolu hlobo rhoqo, xa sisongeza isigaba esinye kongezeleka ibhokisi ezine, singayibonakalisa ke le nto ngokuthi sizobe unxandathu obonakalisa utshintsho. Lo nxandathu ke ubonakalisa utshintsho kwibhokisi simahlule ngotshintsho kwizigaba. Masiyibhale ke le nto ibonakale. Siza kuba nonxandathu ubonakalisa utshintsho kwibhokisi simahlule ngonxandathu obonakalisa utshintsho kwizigaba. Xa ibizwa ke le nto kuthiwa sisilophu. Masijonge ke ngoku ukuba yintoni utshintsho kwizigaba zethu. Utshintsho kwizigaba zethu izawuba ngu-2 sithabathe u-1 kwiibhokisi zethu, ibe ngu-5 sithabathe u-1 kwizigaba. Loo nto ilingane no-4. Xa siyijonga ke le nto iza kuba siza kuba nesilophu esingu-4 simahlulele ngu-1. Loo nto ke ngoku ilingane no-4. Ibe sisilophu sethu esisifumene ngokuthi sithabathe u-5 ngu-1, siphinde sithabathe u-2 ngu-1. Loo nto isinike u-4. Le nto ke ithetha ukuba isilophu sethu ngu-4. Xa ufuna ukuzoba ke umgca wale nto iqhubeka apha kwibhokisi, uza kuba no-4. Ibe ngu-x izigaba udibanise nalaa bhokisi inye ingatshintshiyo. Xa sisombulula ke siyazi ukuba kwizigaba zethu, kwisigaba sethu sokuqala besinebhokisi enye. Loo nto ithetha ukuba siza kuba no-1 alingane no-4 simphindaphinda ngu-1 simdibanise nobhi. Xa sisusa ke izibiyeli sibe no-1 ulingana no-4 simdibanise nobhi. Siwelise ke u-4 afike abe negative kweliya cala, simdibanise no-1 abe ngu-3. Abe ke u-b wethu ulingana no-3. Masiyibhale ke le nto siyibonakalisa. Siza kuba no-1 ulingana no-4 simphindaphinde ngu-1 sidibanise u-b. Sisuse izibiyeli ngokuthi siphindaphinde u-4 ngu-1 sishiyeke no-4. Siwelise u-4 sifike simthabathe kula-1 ukweliya cala. Loo nto isinike ukuba ngaba u-b wethu ulingana no-3 o-negative. Ibe sisilobu sethu ke eso. Sitheke isilobu sethu esilutshintsho kwibhokisi nganye nesigaba zethu silingana nofo. Loo nto ke ithetha ukuba la xa songeza isigaba songeza ibhokisi ezine saphinda sazama ke ukufumana u-b ukuba ulingana no-3 ibe ke loo nto isinika ukuba sino-4x minus 3 oliqhinga lethu abe uyafana ke ngoku naphaya kweliya qhinga besiqalile ukulifumana kuqala sibe silifumene ke ngoku i-equation yethu iza kuthi isicacisele utshintsho phakathi kwebhokisi kunye nezigaba zethu nesinothi silusebenzise xa ngaba sisifuna ukubona ukuba ngaba xa sisuka kwesinye isigaba sisiya kwesinye isigaba ingaba zikhula kanjani na iibhokisi zethu.